Sanmanani, welcome again to Code Switching 2020. This is our isiZulu lessons. Today we're doing lesson number 12 on vocabulary words. To love or to like. Ukuthanda. To like or to love. Ukuthanda. Ukuthanda. To live. Ukuhlala. To live. Ukuhlala. To need. Ukudinga. Ukudinga. To need, ukudinga. To open, ukuvula. Ukuvula. To open, ukuvula. To pass, ukudlula. Ukudlula. To pass. Ukudlula. To pay. Ukukhokha. Ukukhokha. To pick up. Ukucosha. Ukucosha. To pick up. Ukucosha. To place or to put. Ukubeka. Ukubeka. To place or to put. Ukubeka. To refuse. Ukwala. Ukwala. To refuse. Ukwala. To return. Ukubuya. To return. Ukubuya. Ukubuya. To say. Ukusho. Ukusho. To say. Ukusho. To sell. Ukuthengisa. Ukuthengisa. To sell. Ukuthengisa. To be sick. Ukugula. Ukugula. To be sick. Ukugula. To sit down. Ukuhlala phansi. Ukuhlala phansi. To sit down. Ukuhlala phansi. To sleep. Ukulala. Ukulala. To sleep. Ukulala. To smoke. Ukubhema. Ukubhema. That was all for today. Thank you for watching. You can find more videos on isiZulu lessons when you go to Code Switching 2020. Thank you.